Oh, yako tawala. Kila mmoja mkaribishe mwambie tawala. Moyo wangu tawala. Maisha yangu tawala. Ibada yangu tawala.
Oh,
Badilisha moyo wangu. Badilisha nafsi yangu. Thank you. Yesu.
Safari, who we are, Imani, Joe. Come on, Thank you.
possibility today. Worship him alone.
Yeah.
worship you.